Nwanne m keke imeli nakwa ọfụma. Welcome to my page, Ami America. Nwanne anyị nwaanyị a bịara si mantị Ami, na-emegokwa mistake ọzọ. N'ife niile ya dere na careful. Ife niile ya zelu. Ka ya hapụ ime another mistake. Ọ si mantị Ami, ya end up with another wrong person. Kedu ife menu? Ọ si mantị Ami, ya n'ubugodi. Mụtalụ di ofu nwa, ya na di enwegide nsogbu ọ na-akụ ya ife. Ụmụnne ya kwanyegide push bie, si anya pụta na this man ga-akụgbu gị. Ya wee gee ụmụnne ya ntị wee pụta. Si m na ya dey regret because, na ọ bụ na ya nọ n'aka the man, ụmụ ike by now, ọ bụ na ọkụgbu gị, na ọ na-akụ ya ife otu esi akụ ewu ife. Ọ na-akụ ya ife otu a tinka si akụ pan. Ọ ga-akụ ya ife ọkpọ. Ọ bụrụ na nwaanyị nwere ike na-agba ọnụ ịma anya ụla, ọ sị m n'ọkpọ, ọ na-apịa ọkpọ, otu a nụnwa ọ na-adị ka nwoke abụọ na-anụ ọgụ, ọ pịa ọkpọ, o sechicha anya ya, mgbu m osuo onye n'eze, ọ sị m na o nwere nke ọ kụrụ ya sụkapị ofu eze. So na ịkụ ife nke di ebe ọ na understatement, na ịkụ ife nke di enwere, o nwere grade, o nwere level, ụmụnne ya wee si ya mba n'iwu na ọ ga-apụta, ya wee pụta. Ọ sị m nke ahụ ya pụtalụ, ịmụ ihe single mother anụwa, ịma na onwe ndị ada alike ya. So ya na-ene anya si ya afọ di, ya nụnụ di. Baakpa, anya na this guy emeet ya online, this onye na-anụ ya kịta, famit ya online, bido kpaba, na the man n'obodo oyibo. Ka a na-ekwu na-eche teka, the guy abata, bịa fụ ya like ya, nyawa like kwuo the guy. Ọ bụkwa na the guy anụkwuola nwaanyị before, mụta ụmụ abụọ, beta onye ọcha ka ọ nụrụ, and ọ gwara ya na ọka ya wee nweta akwụkwọ ọhịa. Ha megidezie nwa bịa ụmụ abụọ ka onye ọcha ahụ mụọrọ ya. Ya si ya na nsogbu adịla, ndị ọ gwara na ya na onye ọcha ahụ abasago. Ọ sị m that time, na ya like kwa the man, ife na-aga ọfụma. Ọ nata the second one, bịafụ ndị befa, kwụọ ụgwọ isi ya. Ọ sị m na before kwụọ ụgwọ isi ya, na ya na the man mekọrọ. You know, everything was fine. So, but na the man na like ịla aka nkịta, ndị a na-eme ọsịsọ ọsịsọ kwakakwaka, like, it didn't. Let me calm down. like, ndaga ufa mecha anya shape bed ye change ye. Our bed na adubre make noise. O bido zene me de chill, chill. Ima go, bed a ne ba, so lugi ne ba akwa. So, the man na like yo kwa kwa. Asim da first time ha me call ya, oh my God. Anti ame na huya gura agu. Like, adas de ane ya melon dadiko. The man nyali ya, onya di otu yese anya bicycle. O si m well, na si okay, ni ama na onwe ndị na like rough one, but ọ bụgo na ya na onye a ga-continue, na onye a ga-eji nwayọ gwa si ya na ya da like kwa ụdị ka nka. Ọ si m na ọkụ ya, nti ami, mecha da one, si m mgbe ọ bịazi bịa mesie ego ya, ya na ya bụ nnọọ dịka di na nwunye, na wee fụba nkịta nwụrụ anwụ. N'ọzọkwa, every night, before the man na-achị obodo oyibo. So, nke ahụ ọ natara abasi nkwa ya, si m nti ami, n'ibi n'ibi n'ịga ije. Adekwe ya. Na the man adeji nwayọ. Nye wesi ya nna m, n'ife ị na-eme otu anwa, na-afụkwanụ m ụfụ, ọ na-enye m nsogbu. Ka anyị jiri nụ nwayọ mee nke a na-eji nwayọ eme. Metụkwa n'aka, gwuo n'egwu, ọ sị na ọ dị emetụ aka. Anti ami na-echekwa na ịpịa ọkụ bụ ife ụtọ, ma nke a nụwa bụ ife mgbu. That, nya, oh my goodness. Ọ sị m na onwere ife dị ka imetụ aka, onwere ife dị ka ịkpa nkata, onwere ife dị ka ụmụ sweet talks ndị I love you, you are the sugar in my tea, I enjoy you. Mago, okwu ga-abịa ya na-agwa nwaanyị, ọ na-akpa n'imụọ ya. Nwere ife dị otu ahụ dị na. No, ngwanụ, biko, chee ka ime, obe ndị anya. Ọ sị m na nke kakwụzi njọ nke isi n'azụ. N'ife niile ya toro abụọ bịa ntị amị na-esi bịakwana n'azụ mee ya. Mana di ya nụwa, si ya na ọ na-azụ ọnụwa wee ebe ụtọ ya gwụrụ. Na yanwa na onwe ya na nwere ụtọ ya na-enjoy ya ebe ahụ. N'ivin na ọ na-afụ ya ụfụ. Na agwakwa ya, ị ga-asịkwa ote oyili nke a, ọgwụnye oyili nke a. Still, na aka na-efeel the pain. Na ji nwayọ kọwachara ya n'ogwe. The thing mmezie ya, na the man chọzie bịa kwa anya iko. Kama ya ga-adị happy na a chọrọ ịkwụ ya iko. Ọ na-amapịa obi mmiri. Ọ na-afụ ya ụfụ. Na agwụ ya, ọ sị ya na ọ maka na ọ bụ Jew girl. Na ọ bịa na taa, ọ pụta apụta. Ọfụ ha ahụ ndị ọcha si eme ya. N'otu a na-anya si eme ya bụ otu esi eme ya, otu ndị ọcha si eme ya. Ị ga-ekịtara m story ụmụnne m. Lot ndo acha se emea. So that she should enjoy it. Osim no one ifanya na enjoy instead no pains. Osim o kia na aga po mesi ana. Dima na anachite anoda nga anachite da ye. Bido kwa the same thing. Osim o no si oto ana. Ha, ahuni na aguya. That is abad adaze ane anine abolo onyo onya. Even noto one si anya pia uku. Ona da amano mmade. Nya mecha ane feed we bad. Nya see the shock. Na nwoke eso na nanda na edi na nketa because no nwede nwanyi ana isho to aha anya so kpa that is in a demand a dey merry ebere even ni aga na ebeputa anya mmiri demand ga afukwa na ya dey enjoy the thing na demand is so selfish no so so nwe ko ma no megide kwa na and na ona kuda anyo so eso no nko si kanjo so manta me no wu no 2 minutes man ye ke na chineke Mbem ge da part say na you have to share this story with your mother some time in mobiko mobiko na I guess say na mo wa ya kwa ka but on the second thought say amba akoko adoto nga akoya kam jira kam ko ya na odoto ndi ga murife na ka famuru the man mecha nka ahu na ebiro na aga acho nwa nke icho nwa ahu na ona abata na oka amuta ku nwa some time e kedi ka aga eshi amu nwa ni henka na mma kwa no that is the man legolu eh No bia da no zini fefa na eme. O bia hapi ya po oga na eba akwa. No mwini fe de kake ajula ki ya meto kwa nu diaga. No de mani ya lolo nene. Ando one emie nike nike. So, ebe ya jigo nwa yo gwaya. Baya na mba na odi ya walk. Now, ni amara what to do. Ni amara utozo inge sa. Uya gwaya de madi mana sea na opu chuge. No tundocha se emie. No kwe se ena amu tagase. Obi obanye liye fimo. Ebe nda anuwa lagu chagolo unwe ha, alufa inwezi ifoto fakia. Ebe nda anuwa ni ya hangi oku na fan, adi unwe kato. Ima niwe ndi na fimu doto ahu. Ewe lungwa anya, ahangi anya, adi unwe kato. Apu niyo ufuna ono, apu niyo ufuna nkenshi, apu niyo ufuna nke mamere. Ehe, ufuonya, ane meye di senta. So these people, abugo professional nifefa na that field. Mwili figa akolia, ufonye me yoga hatu yalo. Now you want to compare this lady eno talo. Na hindi nona dafyo da abuye wangu kembe wulie na aku di abuse. Alofa ni inege zioge. Yicho liji compare mwenyege. Opote wulie na abuye uwojo. Nyana na be wulie ne mwensobu. Asama na unike di mara hijaku kia. Nya duro happy. Asama antame, na ihe ya juwebe kutemi hao na ya neche zuche. Because now, how many years ni anu go demand? Ni ya enwe be ifedika enjoyment. Ni ya enwe beru. Bobu na ona talo. Apwa ki ya nebe. Demand ni emezi ni ana achongwa. Na chozi ye labu ya labu. Mbobu no tute inye na aba ya na achongwa. Eme chanye dete ni ya ya laga mwiji. So demand uwe na achi. Antami ni ya mekwa mistake. Ni ya decide ya ki ya nyelu unwe ya ka. Ki ya dupa anu happy outside. Ni weka miti one of her friend. Yani ya na abo baburu. Friend we di nene. Mwene ana body nature. Osama tiyami ni ya di meketa. Ni ya mara unye nke mwe mwa. Ni ya mara mwodiye. Ni ya mara mwode gai mwe mwa. Ni ya de confuse. Ni ya mara what to do. Osama tiyami. Obu ni ya mwode mwa. Obu no de oda gai mwe de mwa. Na nki ya gugu. Nka hodi ime. Diye no obodo yibo. Wena agwea. Na oburu onye watubali ya ime. Yana se anu onye watubali ya ime. Osama na oburu onye watubali ya ime. Anyways, no more than one game DNA. Also, my time is so near the check is it? Yeah, quit the marriage. Near my own name came when one. Yeah, near my own name call. Near the check, you quit the marriage before you're more than one. Or one year no dear more than one. Before Gapusa Corpusa. Also, my time and I can't ya deem me. Near my din care nature. Or not you like your work out of that marriage. Or not you don't go down where. Nka this man be dogo. In fact, ni amicha na suspect that the man adoro okay. Ni afide na the man na abogu. You know, the man de ko na abogu no obodo yibo. No na eme even mood swing ya de too much. Just no na eme antem no na eme unu to o mebe ko unu obialu nisi. Unu to po change you zibo love bagi pampa bagi. Before maye na aga no obiokwa ka ago. So na tiami, ni amara ma onya pota na this marriage. Kedi fo wa ga ako. Eh, mwanya bunafo ni ya madu ni ikimwe mwa. Ni ya mara mwodiye. One time, osa mantami ni kwa iha po kwa one time. Ni ya sikiaga, you know, enjoy kwa anu mwye. For how many years ni ya nurudi? na ebe ahụ onye ọnya bụ ife nọtụ ya dụtụ otu dị maanị si eme ya ife a bụ ife ya na-agbatụ ya mara wotu biko ya needi advice onye ga-help ya gwu ya how to handle this either to work out from that marriage or to stay there and face ife ọbụna ga-apụtanụ ife a bụ ife o wetara anyị. Now listen to me, my sister. Nge nwe ga ba outside ki feel they good because of what you gonna say me is a huge mistake. It's a big one. Order right. Ki maru mba hu na bo mesi ya ga hu na afu gofo. E gwa gwe well oil, o well oil. Now again for some of you guys say eh na oju lo lo ya dey maybe and maybe on a day try. No. Obu ni na etinye mbada gi na meve nwaanyi. Ana ma like ikuzu mu nkuzi anwa because amaro ọ bụrụ na itinye mbara gị, o nweta ị ga-esi tii gị ya. O mee isi pozishọn o kwesịrị ịga, gaa doo ebe o kwesịrị ịdụ, ọ na-afụ ụfụ. Na imagine mgbe somebody na-ebehave like di enwe ka ọ bụ na ọ na-agba ọgwụ, o tinye gị dịte na di ya, ọ maghị ndị ọzọma ọ na-agakwa ebe o kwesịrị ịga, o nwee ka ọ na-eme kwakakwakakwaka, o were ya na-asụkashị anywhere ọ sụnye gị dịte. Ebe ahụ, mgbada ebe ahụ, a na-ebuzi onye ahụ mgbu. Then otu ọ ga-esi nyasa onye ahụ ụkwụ, otu ị ga-esi nyasa ụkwụ gị, ọ na-afụ gị ụfụ. So all to the man they say treat the man I care or they if the man who can or position or for my or care I'm on a feel for them even at that you question like about gamete your ex you question law now you madonna in game when we call bruno s game on my because obu na in an on the capen in a kowalum or to the man is maybe chances on way by a drop at there you understand. Now, nke onye nke a nwere ike ọ bụrụ na o ji nwayọ jiri nwayọ pee ticha a ga-ahụ gị dị relax ozugbo ọ na-agbanye gị dịte na asụbanye asabanye ọ bụrụ nwa na ime onye ọbụzie na ịnọ na tigbo a na-esi kima na okwu ezi gị ịgarịsịa na ịchọ ọzọ ịnọ ịdivọsụ ọ pụta bifo ị gaa meeti bọyị gị nwoke na nne nọ na bedi gị gaa meeti bọyị gị nwoke na situeshọn itiri onwe gị na ya nwakwa m ife m ga-agwa gị ị ga-agụba kọment mana ife ndị mmadụ ga-etiri gị ya. I think the best thing bụ ịmụgodo nwa ma na ọ dịghị nwa nwa. But from ihe ị na-ekwu ichekela date after ichekela your calendar na ọ bụrụ dịghị ga-enwe dị nwa. Ọ bụrụ na you dey sure even nwa ebu na afa na-eme nwa DNA ebe to nwa mụntu ọ ga-abụ nwa mam na Nigeria na-eme nke ahụ. Ite ịga me DNA test. Ọ bụ na the other guy nwa nwa iji na nwa divorce one time pụta papa because e commit ya onwe gị. Ọ bụkwa na ọ dịghị ga-enwe nwa. Ị ma na ị ga-anọ n'edin na ụfọdụ n'ime m na-achọ mgbada gbara agba nke gbara agba bịakwa ọ na-afụ na ụfụ n'alụ nke na-agbara agba bịa ọ na-asị na ụbara agba na ọ da-atụ nwụ n'alụ ma m but I think I got am if you na-akọwa because nwoke na-adịghị aki ya ma ọ na-atọ gị ụtọ ma ọ na-afụ gị ụfụ aha I want otu nwoke ahụ ga-esi ala nwaanyị ọ ga na-ala nwaanyị ka nkịta very bad woman nwoke nwere that attitude they will just want to punish you. They are not doing it because they are enjoying. They just want to punish you. Sometimes they feel like, "Kam go see gina mbu moke. Kam go see gina mesi aga epoga ke yena akoto." No, oburo bai kuti kota kota kota. No, oburo madin chana like. Etam na kota ge bebe dolly shicha ma alose ni ne semi pongi bonyala. 2 hours if yacha go maka. Yacha be no maka na 2 hours. Or if yacha ke before ni we kuro kuri banya na Jerusalem. Media no na afana. Ya bụrụ nke amagoro amatụ anụ nwa n'afọ ụfụ n'alụ ụmụ nwoke unu ga-ejikwere ya nwayọ ịchọrọ ịdị na nwaanyị take your time petia your woman bịa anya aka n'alụ you know mee ya otu a na-esi eme ya nwaanyị ede ekwuru ede dee ka mmiri ọ bụrụ ya magolu ka agụ ọ bụ ọkụkọ ọ ọkụkọ ka ọ na-agba ebe ọbụla afụrụ ya magolu lee anya gbutuo no etiriti na nwaanyị ka ọ bụ anụ ọfịa ka ọ bụ nkịta you feel like no nwaanyị I don't know what some of you are thinking. But all the same, my sister, go back no comment. Go and wake you. If you could learn at the first time, man, you got it. Cherry go to man who to see a line. You go and a bully for each of the first time. I'm home and again, make sure you get up with you. I'll be a whole week. Go get on with you. They enjoy the marriage. You know, for see a no red sign. One I did take a correction. Anyways, go back comment. I love you guys. I'm America. We'll see you in the next one. I'm going to do enough for my own. Bye.